Hello.
Hello, Nijan.
Yeah,
please. Yes, ukhuluma noSizwe Mvuzane Mhlongo ose ekapani lekhiqiza ubhiya mama.
Yebo.
Yes, mama, mshuthi mhlawumbe igama lakho lasitomule komunye uma iqokela katshwala la lesa the competition akusina yama tavern.
Yebo, futhi.
Yebo, ukuthi umuntu ayethe khumbe ukuthi sine competition leka mayiqokela ukuthi uma ifike ethenga utshwala mase bhala inamba yakhe. Kwathenga ibuphi utshwala uzowina konje?
Ngithenge i-Hunter's Dry.
Uthenge i-12 noma uthenge i-24 noma uthenge i-30?
Ngithenge
i-24. I-24 mama. 24. Manje mawucabanga ngase uwineni?
Imoto.
Imoto mase uthi uyayiwina le moto ungayenzani? Ungahamba nabangani bakho noma ungahamba nendoda yakho noma ungahamba nomndeni wakho?
Family yami.
Ne family yakho?
Yes.
Uneyingane eyingaki mama?
Ezimbili.
Eh, ubabazi uba igama lakhe?
Angishadanga.
Oh, ingakho nje uphuza utshwala mama.
Ay moho.
Ay, ufuna ukuthi nganani phuza utshwala mama?
Ay, ngiqale nje ngoba ngo 2005,
which means usuna 5 years uphuzana notshwala mama.
Mhm.
Cela usenze nje le ipoem encane ngotshwala osuphuzile ukuthi waphuza isikhathi esingaka nani ukuthi waqale kanjani nanokuthi yini yakho le yakumlethele esimeni sokuthi ugcine uphuza lo tshwala ophuza. Hey.
Yeah, but ngiyena 2005 kuba ndawonye kwakumnandi kwangele nabangani kwakunephathi yomngani ngaqala and ngishathe kahle saphathane kahle namanje yingakho ngisabambelele kukho futhi angibone kuyomhlukanisa naye nafry.
Sipho zine panel ama judges love sisi wami no judge Mhlongo sino judge Maziko.
Yebo.
Eh kula bantu sesibe nabo mfethu uyabona ukuthi khona ngadlula lo
ngokuqala ngempela ukuthi sithola umuntu owalolu hlobo and into yakhe kusho kwani ukuthi uyayazi sekulesikhathe ezwana nayo akekho samtholile ofana naye sekonke sekusezandleni zenu.
Okay ke nonjabulo mkapi sina mabhokisa othula cela ke mama uphike ibhokisi lakho.
Awu number 2.
Okay as check in iboxini number 2 ukuthi kutholakalani iboxini number 2 boxini number 2 boxini number 2 boxini number 2 uzwinile iphakethi lamazambane.
Yebo.
Sizokulethela amazambane akho mama, sizokulethela amazambane akho. Uzowenzani? Uzowenza ama chips noma uzovula isitolo noma uzowenzani?
Uzowenza ama chips.
I-address ithini mama? Sikuthilivela amazambane akho.
Ngiyanike Trading Street, Tshepangeni.
Okay, nonjabulo.
Yebo.
You are live on Alex and the Morning Crew.
Ay umani nana wenzani? Nanga mama. Awus nanga mama. Awus nanga mama.
Prank call on Gagasi 99.5 6 to 9.